the man deceive you. Angufuna kuyuze. Usafiri penzi, usafiri fashioni. Uzisunge Maria. Sali chonjo Kipristu machisi ya kuti Masanduka fandami Minangati rambo Mani mwalo wa jango Like jango cha malema.